President wamunangagwa tichirunzi chimu chishona.
ZANPF!
Huh?
ZANPF!
Hai, saramba tu zona na wangwa nende kumba.